Students life. Oh, wait, who did that? What did I? Oh, man, Dini. Yeah. Apia, kwambela kegumbo. Nengo ya kwa kati kongrongo otendela de waji. No kaukwa. Pacha na mahangu. Pacha na mahangu nga. Tudenya apa sherombo. Nengo bititenya mufere. Udafu.